Nasaba mukama kulembeza mukisa gwe wenali tandika luno lugendo. Namusaba nkulembere era mbuusa wawali bawannemye okubuka. Ndi mugumu mu mutima era ebikyesi bye lumu